kuhayo antaado adanaha qof adek daneysato ku daacadabanaha
Tu miga khibigan ka gale gale